Nangu galant. Niamangu galant. Intombi yale makhabeleni. Iyasalatsha le ntombi 100% unyazi. Hawu suka. Uthi ngalinda ngizola kuthi uyiphumile ke CD yakhe entsha untombazane. Uzoyizonge
uyena phela waphe ku Magic Voice.
Oh uyena ophe ku Magic Voice.
Uyena ophe ku Magic Voice. Undu Magic Voice akasasho. Wathi uye umqeqeshile.
Ehhe. Ipolisa kwansizwa nsi.
Go produce your skate.
Wangalisa. Wangalisa.